he kaka no ahau. He rui a mai, he rangi. Oh.